uDingane unqoba abakwaNdwandwe. AbakwaNdwandwe, ngaphansi kobuholi benkosi yabo, uZwide, bakwazi ukugcina inkululeko yabo yokuba isizwe esizimele isikhathi eside ngaphambi kokuba bagcine behluliwe. Inkosi uShaka yaqala imikhankaso eminingi yamabutho elwa nesizwe sakwaNdwandwe ngenhloso yokuzama ukusinqoba. Izingxabano phakathi kwamabutho akwaZulu namaNdwandwe zazishubile futhi zathatha isikhathi eside izinhlangothi zombili zithola ukunqoba nokulahlekelwa. Nokho uShaka wagcina esinqobile isizwe sakwaNdwandwe ngasemfuleni uMhlathuze ngaphansi kwenkosi uZwide. Kodwa ukunqotshwa kokugcina kwesizwe sakwaNdwandwe kwenzeka ngemuva kukhothama kwelembe, lapho umfowabo welembe uDingane elandela esikhundleni sakhe njengomholi wobukhosi bakwaZulu. Isizwe sakwaNdwandwe ngesikhathi sikaDingane sasingaphansi kukasikhunyane. UDingane wakha umbimbi nezizwe eziningi okuhlanganisa nombuso wamaSwazi base bahlasela abakwaNdwandwe ngonyaka ka-1826. Amabutho akwaNdwandwe akhungatheka, usikhunyane inkosi yamaNdwandwe wabulawa khona lapho empini.